umoje ndio onego bed ni bete nyaka sani. Ng'ama wacho ni jana en jal mane oyere migaono madichune weche mag pi, Engineer Eric mano ma jahigni 32 koka koso kamane e ng'ama ike ni piny ahinya e cabinet ma dhi bedo koro ka opuodhi dhi bedo ka tiyo.
Erokamano Cleophas. Aparo ni kijana en achiel kende moseyier to pod wadong' gi ministry mar East African Community gi ASAL. Lemo mar Foreign Affairs ya bende wagete nikech Prime Cabinet Secretary nyalo mana bedo Prime Cabinet Secretary koko mako lemo no. Koro wan kaka vijende waparo ni lemo ariyo modongo kapo ni nyalo mi vijende to nyalo miyo vijende bedo gi mor ni at least kata sirikandwa mar UDA ni bende nitiere kaka imiyo vijende kombe mopogore. To kani neno bang' ka jatend piny nose announce cabinet ne, ni neno mor manobede piny ma Kenya kowuok Northeastern Province kidhi Central kibiro Nyanza kidhi Western, ji no mor kabisa. Gimomiyo ji ne kelo more ni for the first time wakoro wabedo gi cabinet mo represent the face of Kenya. Ineno kendo cabinet no oting'o joma very competent. Kata kiwinjo report muketo no, joma ne loso, iwinjo ka gimor kendo giwacho ni ooyo ng'ato ka ng'ata mukete position mar cabinet secretary no, no ket nikech qualifications ne. Okokete nikech oja ODM, okokete nikech oja UDA, okete nikech qualifications. Keto king'i article 152 mar katiba, wacho kaka onego bed ni yiero cabinet secretary qualifications mo onego bed godo. To kendo king'iyo chik chik wacho ni president wanyalo keto ng'ata ng'ata mondo bed cabinet secretary provided ni meet those qualifications. Koro king'iye yo matut, tineno ka president otimo nyaka lokruok. Ka Gen Z nowuok odhi endara to wacho ni ooyo cabinet ni nigi makosa nitiere jok mok wadwar. Ineno ka president odhi oloko keto 11 oloko okelo 11 manyien. So it's that mixture nikech nitiere jok moduoki manigi experience, manigi expertise moro manosebedo kakonyo Kenya Kwanza Administration. Koro kwa medo gigi ji 11 manyien gi, to wadhi neno ka Kenya Kwanza Administrative Agenda mar bottom up no dhidhi e yo mambele kendo wadhi neno ka finance bills wamabiro mbele kanyo, acts gi legislations mitere parliament gi kakitayo piny Kenya dibedo gi pogruok. Koro an gima dakwa jowa kaka oganda en wabeduru gi geno, wamiuru president wa thuolo, wamiye kinde kendo wamiyeuru support wa te mondo mi ota Kenya odhie okang' machielo.
Aya, erokamano ahinya. Wantiere kar kae to bende wach madonjo kar kae mana sani adani mondo mi awinj pachi kotenre kode jagoro maduong' mar ODM mano Edwin Sifuna. Entiere mana batho ka mane wang' jowi machielo ma Citizen owacho kanyo ni odwaro mondo mi jogo ma ogwel elemo mano mar jotend migepe mopogore pacha ka. Ng'eyo mano wan gi John Badi kaachiel koda ka John Badi, Opiyo Wandayi, Joho kaachiel koda ka Oparanya. Giruto